disfarça. Ai, ngithega, awu thinga indivusele ngqa. Sithi qophisana namadoda. Nginiphase-ke nje amabhasi. Siyahamba ke manje. Wash.
Ay, enza amajitha kuhamba njani athi sikoce kancane. Ngidloza kakathwasi sipho nginike ngumdala. Kodwa iyabhedi iyangihlowisa iyangishayitisa ke manje. But ngiyakhoma lawa manga basarepha bafana. Bashaya uscrish cream pila overseas ngenqane. Bakhatha izandla babhala ngami emafonini wabo. Eyakhe ihamba njani? Isizwa njani mawubhala ngami kula mafenyani wakho? Lesson of the day, lento sibiza ngegame. If you got balls, show it up, let's idlale song. Sibona ubhetheni, your previous sekikuthiweni. Angisarep for iskethi lona mbhekene. Lento isazobisa ma ungakwazi ukugibelene. Khaliphene pepi pizza yasekele. Ngipaka amagama sekwenza into ezongifikele. Angazi ubani kurapha bani mina usibani bani. Idlozi labe liqala ulanga ngiqela singaphoyisisani. Ma ulalela ama-lyrics wami they are meaningful. Ma ungiphasa i-track lengana-meaning ya nama ngifuni. I have one bhange i-charge ngifake emaphasi. Sengishintsha i-flow la ngungigobela solo ngikhona. Gogo lavela sikubona indondo wayithola kungekhona intaba. Uringa kakhulu kwebhele umuntu ophethe igada. Ngishayele igatara kurepha mina ngifuna ukuyirecycla. Ikhiphe ubunandi yobudlula intombi yebhaya. Amakhekhela angekho mnandi. Ingoma mangisiphitha kanje ngeke ungizwisisa. Unless you are genius. And if you are genius, recap ungitshele ukuthi ngithini ngaye. Ngithini ngaye. Idlozi.